Shalom bakunzi ikigano kanguka no musi tukumunsi wa gatandatu mu kanya gato mugira mukurikirana ikigano cyo muri kano gatondo.
Shalom bakunzi ikigano kanguka izina ryanje ni Chris Dikumana uno musi turi ku munsi wa gatandatu ndashimiye gose abantu muduha intahe n'abantu badusengera ndashima gose abantu dusengera kuko turakeneye cyane amasengesho kino gikorwa kirimo imitego myinshi ariko niba tugeze uno musi tukivuga muri kanguka ni kwera amasengesho yabera bari mu mpande zine z'isi giye cyose mudusengera rero musengera n'abadushigikira partenaire ba kanguka kuko hari abantu bitanga kugira kino gikorwa gitere imbere nje gutuma mumva babikorane hirya no hino ibindi byose biba ni kwera abantu bitanga mukudushigikira ndashimana rero gose ku vyakoretse ku munsi wa gatatu heze mu gihugu cha muri Gabon muri Libreville turabonye abantu benshi baza kuri Yesu turabonye abantu bakira turanye imitangaza icuwero cyose kibikimana ibi byose byabaye kubera amasengesho yanyu abadushigikiye byukuri abadushigikiye ndiho abaho umugisha kandi nagenda basabe mukomeze gusengera abakijijwe hari bitima myinshi abantu benshi baje ku mana mwasengere gura bashobora gushika maba shobora gukura mu gakiza kwira babe mu bugombe bw'Imana nizere kufi application nero tayifise uje kuri Play Store cyangwa App Store waniki jambo kanguka kuko numwe mara kuronga application uzoka muronga ibiganiro imisi yose nagerabwire ko kuva kwa mbere shaka kwa gatanu saa 5 yo kumurango hamari nae kuri application kandi imisi yose uzoka muronga kanguka saa 10 mu gitondo ni wa ofisi application dofisi application shaka kuri site yacu kanguka.com kanguka akaburungu com hari inzira gatatu ya YouTube nayo uje kuri channel ya kanguka kirundi abashaka inyigisho ndende mushaka gusha kuri channel yitwa inyigisho za Chris Nikuman. Araba tubwira ko atabona intaye kuri application muzorabe hepfo hasi murabantu haritse intaye. Ufyonze cyangwa gakanda aho nyina yanditse intaye ucubona intaye zose arimo na archive ni za kera rushaka kuzibona. Rero nko kumubwize ku munsi wa gatatu n'abandi basaba nti mwumvirize intaye imbere yuko dusenga. Tugatumvize intaye nkuko byama bigenda ariko ni vyiza ko umvize intaye zose nyuma y'izo ntaye uce witegura je dusenga.
Bonjour famille Kanguka, je vais donner mon témoignage pour dire merci à Dieu pour la délivrance qu'il a opérée dans ma famille. C'est un jour où je me suis levé, j'ai dit, je vais prier pour la croisade des Kanguka qui aura lieu au Gabon.
Mwaramutse muryango wa Kanguka. Nagomba gutanga inkahe yanje kugira nshimire Imana kubwo kukubohoka yatugiriye mu muryango wacu. Naravyutse umunsi umwe hanyuma ndavuga nti ngirasengere igikorane ca kanguka kizobera muri Gabon. Rero narasengeye ibintu byinshi bitandukanye kubwo igikorane gusa. Igihe naheza gusengera igikorane naciye numva mu mutima ngo ubu naho sengera umuryango wanyu. Nuko rero ndiko ndacagura mu maudio ya kanguka yo mu mwaka wa 2022 mvuga ko nza kumviriza intaha imbere yo kumviriza amasengesho. Nuko rero hari umufasoni ariko arashinga intaha avuga ko umuryango wiwe wabohotse ku bupfumu.
Ah kala fama koma se pagisa mateka koma se pasifui entrao koma se pafe de mouvema me pi osi je faisais des cris bizarres. J'ai grogné, j'ai faisais des cris pas possibles comme un gorille, j'ai faisais des cris pas possibles. Et avant les génériques de la musique qui arrive, avant que le pasteur ne commence à prier, la chose m'a soulevé. Moi qui étais allongé, la chose m'a soulevé comme ça. Et je faisais mes tics. Et ce que je faisais, mais c'était pas bon. Je faisais
Igihe uwo mufasoni yatangura gushinga iyo ntahe, umutwe wanje waciye utangura kunyeganyega, amaboko yanje yaciye atangura kunyeganyega hamwe n'amaguru yanje. Narakomye induru bidasanzwe, mboroga, nakomye induru bidasanzwe nk'inguge, nakomye induru bidasanzwe. Hanyuma, imbere y'akajya karirimbo gatangura imbere y'uko umukozi w'Imana atangura gusenga, hari ikintu campagurukije. Jewe nari niryamiye aho, hari ikintu campagurukije. Hanyuma nariko nkora ibintu nanje ntazi. He, ibintu nariko ndagira ntivyari vyiza na gato. Nariko ndahirira nk'igikoko ni ho, 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 ho. Nari ndi mu bintu bidasobanutse na gato, kuko ntivyari bwigere bimbako. Hanyuma nkihumirije, ca mbona ndahantu mu nzu yo mu muryango wacu. Hanyuma ya nzoka, inzoka ivuga.
Oui, c'est moi, j'ai pris tout ça là, mais dans cette chambre-là. Vous ne voyez pas ces bénédictions-là, j'ai entassé dans cette chambre-là comme ça. Et Mes bras se soulevaient, faisaient comme un triangle.
Inzoka yari avuga iti ni jewe natwaye ibintu byose ndabishira muri kino cyumba ntimubona hano n'imigisha yanyu narayirunze muri kino cyumba hanyuma amaboko yanje yarahagarara akagira ibintu mengo ni nyabutatu canke triangle ha nari mu bintu bidasobanutse hanyuma naciye ngira ibimenyetso nk'ivy'inzoka
Vous avez fait, et puis d'autres sont partis, mais pourquoi vous êtes venus chez moi? Et puis, il montrait l'endroit où les choses étaient posées, et il était en train de montrer, avec une force, de la colère.
Iyo nzoka yari kiravuga iti kubera iki igihe cyose wama wumviriza ibyo bintu mwirukanye abandi bagiye ariko kubera iki ubonaho mwaji wanje rero iyo nzoka yari kirerekana ahantu ibyo bintu byari biri yari kirerekana aho hantu n'ishavu ryinshi he nta abantu bahora bashinga bwoko bw'Imana n'ukuri muri kanguka hari Imana Hanyuma umukozi w'Imana ariko arasenga abwira ya nzoka ati ndagutegetse urekure umuryango ho nkicuga ya maso cambona ya nzoka mu muryango wacu
bivuze se patite une chambre et est sorti de la chambre il n'est pas sorti de la maison par la porte principale il est sorti par une autre porte il s'apprit une autre direction pour aller tomber dans un grand trou Quand il est tombé dans un grand trou, là, c'est comme ça, la chose m'a fait tomber ici, je me suis écroulé au sol.
Mbona ya nzoka iva mu cyumba kimwe hanyuma irasohoka icyumba ntiyasohotse inzu iciye mu muryango mukuru yasohokeye mu wundi muryango icifata iyindi nzira ngo igenda kugwa mu kindi kinogo igihe yakorokera muri icyo kinogo kinini nuko nanje icyo kintu cyaciye kindekura candagwa hasi Vyukuri, sinari nkishobora no guhaguruka kandi. Naciye ndyamaho nyene. Igihe navyuka narindushe. Naciye ntangura gushimira Yesu kubw'ibyo yakoze byose kubw'umuryango wacu. Bwoko bw'Imana. Waba umunyabene, umunyatogo, umunyamari, umunyasenegare, waba uri umunyagabo. Bitaravye igihugu rimwe muri kano kanya. Nimba waragiriwe ibako ryo kuronka no masengesho ubifate nkankama n'ubuseriye byukuri ndashimiye Imana mushobora vyose yashoboje Christ gukurikira uburongozi bw'Uhoraho hari abantu ibihumbi bariko barabohoka umuco w'Imana wugurira imiryango myinshi y'abapartenere bashigikira kino gikogwa kandi Imana ihezagira umuryango wiwe muri kanguka byukuri hari Imana ndabasezeye mu izina rya Yesu
Kanguka, franchement, il y a Dieu dedans. Salutations au nom de Jésus.
Bene data, muri kanguka, mfite umusaraba, nanjye ndaje kubwo muhigo nahise mu 2022 nabonye diagnose ya kanseri y'ibere. Icyo gihe nabwo namenye kanguka. Nasengye muri kanguka igihe kinini igihe kirekire narasenze bisanzwe numvisha indirimbo zitandukanye ndashima Imana yuko muri icyo gihe byatumye negera Imana cyane kandi mumva n'ubundi butumwa kubuturuka muri kanguka mu 2022 uguhamaga diagnose ya kanseri ntabwo nigeze ngira ubwoba ndabishimira Imana cyane kuko buryo ubwoba ntabwo ari bwiza cyane ntabwo nagize ubwoba nagiye mu bindi bitaro ubwo nabo mbabwira ukuntu ibintu bimeze twakomeje kuganira n'umwongoroshi ubwo nyuma yaho ndamubwira ati n'ubundi byari byo byose uko bizagenda kose uko Imana izashaka kizaba Niba nduwo kugenda nzagenda ariko niba Imana nishima ko nguma hano nzaguma hano. Bakomeje bangira umusazi ariko nicyo narinzi icyo ni uko Imana yari ihari kandi muri icyo gihe nta n'ubwo banari nafite. Ubwo mu 2023 mu kwa gatatu nibwo bakose iyindi test bareba nyine ahantu kanseri yari igeze ubwo barambira bati nti turakubona kanseri yawe irimo kugabanuka. Ndashima Imana cyane, ati Imana shimwa no kuri igitangaza n'icyawe mwami, icyubahiro n'icyawe Data. Ubwo noneho umuganga amaze kumvugisha ndambwira ati ubutaha nimwongera gukora amatest MRI scan musasanga yagiye. Ubwo nyuma y'amezi atatu nasubiye gukora mu gukora scan, ngezeyo barambwira ati kuri scanner nta kintu turimo kubona. Barambaza ati uzi neza ko nta chimiotherapy wakoze cyangwa nta kindi kintu wakoze? Nabaza ati nta chimiotherapy ntayo nakoze, gusa njyewe narasenze no gusenga no kumva ibibwiriza muri Kanguka nibyo nakoze. Ubwo noneho ndababwira ati rero niba nta icyo kibyimba cyaragiye mukaba nta kindi kintu murimo kubona kuri scan, ubwo noneho ndabona ati ya ndabona nta kindi kintu atari ngombwa kongera kugira yakugarukanya gukora amakontrole. Barambwira ati ni ukuri nta kintu turimo kubona, ati ikibyimba cyaragiye. Ni ukuri Imana ni igitangaza, ndayishima kubw'urukundo rwayo, ndayishimira kubw'uburinzi bwayo. Imana niyo nkuru, Imana ni umuganga wa byose, umuganga uruta bose. Ndayishimwe cyane, kandi namwe ndabasaba kugira ngo mumfashe gushima Imana yacu, kandi n'abari muri Kanguka na Kristi n'abandi bose badusengeye basengera abarwayi. Ni ukuri mukomerezaho, kandi Imana ibahe imigisha, ibarinde n'imiryango yanyu yose. Ubwo ndangirije aho ngaho, icyubahiro ni icy'Imana, ubu n'ibihe bidashira. Amen.
Yesu nashima cyane bene Data, nanjye naje kuvuga kugira neza kw'Imana muri kino gitondo. Nanjye ndaza kuvuga ubukuru bw'Imana, mbanza no gusaba imbabazi Imana aho natinze cyane gushinga inaha no kuyishimira. Naje narabaye mu bihe bitoroshe, nubwo ntibuka ukwezi cyangwa se igihe, ariko ndibuka ko ari muri uno mwaka ariwo nakiriyemo. Nanje nari mu bihe bitoroshe by'indwara, nari narafashwe n'indwara ya efegiso bene Data. Iyo ndwara yarambangamiye, iyo ndwara nari narivujije, nagura imiti 200,000, nanje kwivura abaganga bakavuga ngo ni enere ya efegiso yonyine ngo nakitwayo. Ariko kunyine iyo ndwara yafata bene Data yari indwara iteye ubwoba. Nkanywa iyo miti nta muti watari bwame ku ivuriro, umuti wo gucisha mu gitsina bakama nkacisha mu gihimba kirondoka, bakama imiti yo gucisha mu bene Data. Nari narushye nkababara mu kazi bakinda, mwumva ntonekaye cyane bene Data. Iyo ndwara igeze hano kuri etape yo kuzana ibintu by'amagi nka kurya abana guha imvunja, niko nanje mu gihimba kirondoka hasohoka ibintu by'iremaremye bimeze nk'amagi bene Data, nk'iyagata cyane ku buryo ntera intoki mu gihimba kirondoka. Ivyo bintu nkabisohora ku ngufu vyashise gusohoka, numva mbabaye cyane. Bimaze gusohoka nkaca niyagaza, nkamanamye biherehere ku gihimba kirondoka nk'ibihute, nkabitunura bikavamo amashira n'amaraso bene Data. Iyo ngwara ya efegiso yari yarambangamiye, musinda arafata mu kazi bakinda munsi mukondo, ikanjya nkifata itanguye njya bene Data. Nta kintu na kimwe nasubira gukora, nta kintu na kimwe nasubira kugira. Naricara nkaca ntekana nkaryama nkafata, kubera aranjya cyane umuriro ukaka nkaka umuriro biteye ubwoba, nkagira ubushyuhe n'ububabare, nkumva ndababaye. Ariko nkavuga ati jewe sinzosubira ku ivuriro, kuko ni ukuri iyo ngiye kwivurira imiti yose bampaye ntacimarira. Ariko narabonye ukugira neza kw'Imana. Umwami wacu Yesu Kristo naramubonye bene Data, naramubonye mu bihe bigoye. Wowe wankijije iyo ndwara ya efegisi igakira burundu. marundu bene data yumve ko ndayishimiye imana yacu n'ukuri ahiri mu ijuru yumve ko ndayishimiye nubwo satani yanteje ibyago byinshi sinibuke gushima nkabigambira gushima ariko ntibikunde yumve imana ko ndayishimiye yarakoze n'ukuri nihabwe icubahiro n'amashimwe ahiri mu ijuru yumve ko ndabishimiye bivuye ku mutima yankoreye igitangaza gikomeye yo yanyicije indwara ya efegiso yo mu gihimba kirondoka yafata bivuye mu nda bene data nkaziyaga nkarara ntaryamye nkaboroga nkashira iyo miti bampaye nkayicisha hepfo bikanka iyindi nkamira bikanka bene data nari nararushe imana yumve ko ndayishimiye cyane rwose ihabwa icubahiro mwumve yuko umuntu wese afise indwara imubangamiye imutera ubwoba nafata asenge uwo munsi imana imiza efegiso bene data nabifise ibikarato by'imiti bitatu naheruka kuyigura muri virindi mu maforomasi atandukanye bene data naramize vyarase niko kuza mana fata kanguka ya samedi ndaja mu cumba ndapfukama ndasenga ntibavuze ngo urakizoya kirisi ntigeze avuga ngo urakize ariko ndiko ndasenga bene data natangwe kumva ibimenyetso bene data ndagira uruteguisha mu kanwa ndasesema ndaciragura ndashima ndafata ndasenga ndashima ati Mana urakoze kunyiza efegiso urakoze kunyiza indwara arimbangamiye ndaciragura ndahagurwa ariko ntivyakunda ko mvumesa bene data kuva icyo gihe sinusubiye kumva mbabara mu gihimba kirondoka vya bintu nasanga vyuzuye mu isuvure nambaye ntabwo nongeye kubibona bene data abafise ikibazo bose bashishikare kwizera bashishikare kwizigira abumvisha inaye yanje umwami Yesu abamezagirire Shalom.
Shalom bakunzi b'ikiganiro kanguka ndabaramukije mu izina rya Yesu nanje uno munsi ndagomba gushinga intahe nshima Imana shira izina ryayo hejuru ku bitangaza yankoreye igakiza umwana wanje w'umuhungu igihe haba igikorane cyo kuri ETS hano mu Burundi mugabo nkaba ngomba gusaba Imana imbabazi kuba naratevye cyane haraciye umwaka ntashinze intahe ariko nagomba yuko intahe tuyifashanya n'umwana nashatse yuko nawe yumva arongowe kushinga intahe hamwe nanje kandi nkagomba kubona neza yuko yakize koko kandi Imana yarabinyeretse muri uwo mwaka uheze yuko yakize koko. Rero umwana wanje w'umuhungu igihe yarafise imyaka ine yaragwaye ugutwi yafashe akantu kakuma agashira mu gutwi tutabizi turabona yuko umwana yahindutse amerewe nabi se wiwe niho yamurika akaraba mu gutwi kwiwe akabona arabona yuko hariho akantu kakuma kinjiye indani gatuma nyene atidegemvye agira n'ubushuhe naho twamutwaye kwa muganga baragerageza kugakurayo biranka bisaba yuko baramusinziriza barashobora kugakurayo turashima Imana twibaza yuko biheze mugabo bamaze kugakurayo haciye nk'ukwezi umwana atangura kuzana amashira mu gutwi azana amashira tugahanagura twibaza ngo nibisanzwe mugabo bikaguma bisubira niho twamutwaye kumuhere hanyuma rero aramuraba aramusuzuma aca tubwira yuko tempa indani mu gutwi habaye perfore no kuvuga yuko ako kuma karamukomerekeje canke ashobora kuba yarakomeretse bariko baragakurayo twe ntitwabimenye ariko byaragaragaye yuko tempa yabaye perfore no kuvuga yarakomeretse rero umuganga aca dutegeka yuko umwana atamazi akuye kuja mu gutwi no kuvuga twari twabwiwe yuko umwana adakuye kunyagirwa agiye koga adakwiye kwisukamwa amazi mu mutwe kuko acashungurukira mugutwi bikaca bituma aguma agira ayo mashira aguma azana ayo mashira rero turabangaho uwo mutwaro turawugumana tukabaza yuko bidashobora gukunda ko bamuvura muganga katubwira ati ibyo ntibikunda babikorera hanze kandi ntibashobora kumubaga aracari mutonya barinze kumubaga nuko yoba yarakuze canke kamubagira hanze kandi hanze ni buryo bwinshi ndabyiganira umuvyeyi wanje arambwira ati tuzomusengera muri kanguka kanguka rero je natanguye kuyumva muri 2017-2018 ndayihabwa n'umupare wanje wa mariage hamwe narayumva andi nkabireka nkumva ibintu bitajyoshe nkavyumviza nkabireka ariko kuvangiza uwo mutwaro w'umwana naciye ntangura kuyumviza nza ndamusengera hakagera igihe akarambirwa kuko hari gihe imvura yagwa ugasanga yanyagiwe kaca subira muri crise tukaca tumutwara kwa muganga amashira yaje mu gutwi tugatanga amahera menshi cyane hariho n'igihe yigera kumbwira ati none ga mama jewe sinzokira ibintu bimeze gute yabwiye kuramutsa bene wabo canke babyarawe hari gihe yibagira akagenda muri dushe yakumbuye amazi gose akumbuye amazi kwaja mu mutwe akoganye n'amazi agasuka mu mutwe hanyuma akaca subira muri crise akaca dusubira muri vya bindi nyene amashira akaza tukagenda kugura imiti kandi yari imiti izimbye cyane rero turaba ngaho umwaka umwe imyaka ibiri imyaka itatu ine mugabo nguma ndamusengera muri kanguka hamwe nkabivamwo ahandi nkabandanya kumusengera mama kaguma ntera intege numusengere rero amaze gushikana imyaka 9 niho twumva ico gikorane cyo kuri ETS twitegura tuvuga yuko tuzogenda buca rero tuja muri ico gikorane uwo munsi sinzowibagira kuko uwo mwana w'umuhungu yaratumye ngira kwizera cyane je nibaza nti nzogenda mu gikorane je kubera nyene ndakuze ndatahura ibizo biriko birabo mukaca ndatangazwa nuko abana bose bavuze ati natwe tuzogenda none mwebwe ibintu by'ibikorane numva umengo ntavyo batahura kandi ko hari abantu benshi nkabona bazohava batakara mugo mwana w'umuhungu aravuga ati oya mama jewe nzogenda mu gikorane ati kandi ninagenda ati umukozi w'Imana Chris azoca avuga ati ndahari umwana w'umuhungu agwaye ugutwi arakize mu izina rya Yesu aho yariko arabivuga igikorane kitaraba buca kiba ngo hari umwana w'umuhungu ngo jenda mubona ngo agwaye ngo ugutwi ngo mu izina rya Yesu ngo arakize ngo basha ngo muzoca mubona ngo ndiko ndatambuka ngo nakize ariko arabivuga bibwira abo bapfukana nanje aho ndi ndavuga mana mbega umwana afise ukwizera kungana gutyo bimubere gutyo nyene yavyizeye turagenda rero mu gikorane je ndiko ndagenda tuca duhura n'uwo mwana w'umuhungu kuko yari yagiye kare yazindutse muga tuca turahura ikorane gitangura yisubira inyuma afise agapira ndamubwira none ga mwana we nari nzi yuko waje mu gikorane kumbe waje mu vy'imipira nini bimwe nyene navuga yuko abana ivyo kuja mu gikorane nubundi atavyo batahura nitaha muhira rero uruhuke cinca nigira mu gikorane ndasenga ndumva ijambo ry'Imana igikorane kirahera ndataha nzi yuko uwo mwana w'umuhungu nshika ndamusanga muhira kumbe yavuye agirane yavuye asubira inyuma ngo agenda koga kwa mwene wabo hanyuma acagaruka mu gikorane no kuvuga yaje mu gikorane jewe ntabizi rero agarutse avuye mu gikorane ashitse muhira niyo yaciye ambwira ati mama erega jewe basengeye nakize nibwo wundi wavuje mu gikorane ati ati navuje mu gikorane ni kandi wari kurakina kabumba ati oya naciye ngenda kwa mwene wacu aba ku masalo ati ndoga nca ndasubira ndagaruka mu gikorane nca ndamubaza none byagenze gute rero uwo mwana w'umuhungu turi kumwe hano agira nawe ndamuhakanya avuge uko byagenze ku gitangaza cyabaye igihe yarari mu gikorane ngaho kuri ETS.
Shalom, je nkaba nitwa Irakoze Xirangayel, nkaba mfise imyaka 10 Kristo mu gikorane cya Kristo Kristo maze kuvuga ko abantu bose bakore ko aho bagwaye nanjye sindakora ku gutwi canumva ibintu bihinda cyane hama rero ndiko ndakora ko hama mbona ndaguye hasi hanyuma abakuraruje bari bahari baca baraza kuntora baca banjana mu ihema hanyuma rero biheze ca ndataha ndamubwira mama ati je wasengeye kandi nakize hanyuma rero ndashimiye abantu bose basengeye habwe n'umugisha w'Imana sawa rero murakoze amen
Amen, amen cyane nkuko muvyumvise nuko byagenze naragize umunezero hanyuma haheze igihe tuca turagenda kwa muganga kugira ngo turabe ukuntu bimeze umuherera aramupima araraba ngo kucengo mbona ngumengo ngo nta gatoboro mbona ndamubwira nti muganga araba neza uturabire neza araraba ati je kwera ati nta gatoboro mbona ati je mbona harateranye ati hameze neza aho hantu hari perfore hameze neza yo umwana w'umuhungu acapfa kuri iyo ntebe yo kwa muganga aratamba araryoherwa dutaha muhira tunezerewe mugabo ndavuga nti reka nzogende ku wundi murere wa kabiri turaba mugabo hagati yaho hariho muvyara we ari hanze aje kubaramutsa ajino hanyuma papa we avuga ati abana tugende tubatembereze kuri Tanganyika dushitse kuri Tanganyika abana bose bariko baroga umwana w'umuhungu arambwira ati mama none sinakize ndeka ngende koga aho rero twari twavuze ngo turaza kuzana ipama imana ikirabikora nyene natwibagize iyo pama nsanga twayibagiye mukabo ku mutima ndavuga none umwana ntiyakize reka ndamureka je mu mazi yoga amazi arayajanwa aroga araryoherwa emwe ndabona ko yarayakumbuye nyene umva imyaka 5 yose iheze umwana ataja mu mazi byari ibintu bibabaje hamba rero umwana ahejeje amazi kuva muri ayo mazi ndarindira ko asubira muri crise wapi ndarindira yuko amashira avayo wapi ndavuga niyo n'Imana yabikoza wa mwana yakize haheze nk'amezi abiri nti ingo dusubire ku wundi muhorerere turagenda aramusuzuma avuga ati je nawo mbona hari perfor ati jewe nta hantu mbona haragatobo ati je mbona ugutwi kumeze neza ni kumeze neza gamuga ngo ati je n'ukuri mbona hameze neza ati je nta hantu hari perfor mbona yo chandasuya ndaduza ibiganza n'uwo mwana w'umuhungu aratamba turi kwa muganga turaryoherwa n'ukuri numva nshima Imana imyaka 5 uwo mwana gwaye uko gutwi ariko Imana yaramukijije rero nabandi mukirindira igitangaza n'ukuri ndabatera intege mubandanye mufata mwihangana Imana izobakorera ibitangaza hanyuma umukozi w'Imana Imana imuhezagire ihezagire n'umuryango wiwe Shalom
tugeze mu mwanya udasanzwe w'amasengesho nama ndababwira yuko twahagarara kuja mu gihimana kandi gikenewe n'uko wizera nama ndabibutsa kenshi yuko abantu bose bashinga intahe tutazinanye nta numwe nzi muri abo bose mwumvise kandi nta numwe nakoze ko namwe twabonanye barizeye babona ikiganza cy'Imana ukiza ni Yesu njewe ndakeneye gutabagwa nje gutuma nama ndabwira nti ni Yesu akiza rero ndashaka dufatanye igihe dusenga ninasenga nawe uzo gukora senga kandi wizere ko Imana igende y'abantu bose yaje kumva nawe urashaka kugenda Chito na wanda wakira ni nusamare, nurangare, ujahanu hawe njene hatare ugwamo Ngiru shwe kungiru kuizera Ushiki ganza wabara utaza ushia, ushwe kumutima Awadamo wa shakawa na mshwe kunda Uzineza wabara, ushiki ganza wabara uizera Ijambo, limwe duwagara lako ni muri Samuel wa mbeji Chakavidi, mrongo wa mlogu inarimwe En Samuel 2 verse 21 Aho tuwanangene hana ya gendewe Ni imana mjwe vda sanzu Yara senze, yari ngumba, nyesho wa kubyara Ayikuja mjima netungirango Uhoraho agendera hana Achara sama, yara maza kusama umwana wa mbere ari Samueli hamacha sura sama aronka abahungu batatu n'abakobwa babiri ariko ico nshaka guhagarara ko nuko uhoraho yamugendeye ndukuvuga yuko imbere yose yasenga ome ngo ntakime gukiraba ariko yarakomeza gatitiriza hanyuma uhoraho aramugendera ndashaka nawe wizere yuko ashobora kugendera ndiho ashobora kugendera mu kano kanya ntibisaba yuko uwo manifestation ibisaba yuko udahwa canke mvuga ingwara yawe ariko icyo ukeneye nuko ugendegwa umwanya mutore witegure duca dusenga Urakoze mana umva amasengesho ndagushima kuri kino gitondo ndagushima ku buntu bwawe ndagushima ku rukundo rwawe ndagushima ku mbabazi zawe ndagushima ku bantu bose kuragira neza ndakweretse aho turasengana mu kano kanya turaje imbere yawe kwa twizera ubushozi bwawe ijambo rimwe gusa niryo ryaremye isi n'ijuru waravuze harabukwezi waravuze harabizuba ni wewe Yesu wafzuye Lazaro amaze iminsi ine imbere yawe nta kidashoboka nje ndagushima ku ukora boho kanda gushima kubana bavuze n'amasengesho ndasenge abana bose ari munda ndatuyubuzima urakoze mana kuri imana yumva turaje ko yatwizera ijambo ryawe ijambo ryawe ntiribesha waravuze mpamagara nditaba mabagwahe bazokira none twasenga cuzosaba data cose mu izina ryawe Yesu uzobikora cyo tuna gushimira kwa n'ukora bohora ndagushimira kwa n'ukora kura mu busambanye abagabo n'abagore baboshwe n'ubusambanye mu izina rya Yesu abagabo n'abandi bagabo uri kurabohora ivyo vyifuzo bita jambo ryawe bibavemo ari umugabo akiri umusore atagira mariage ariko aragwana n'impwemo ituma yifuza kujyana n'abandi bagabo iyo mpwemo imuvemo ndatubushobozi mana akoze kumubohoye akiri kubohoka akiri kubohoka urabishaka ariko bigakunanira ndasavye ubuntu bw'Imana bukubeko ubuntu bw'Imana bukubohore mu izina rya Yesu urakoze mana urakoze uno musa yakora agendegwa abantu basambara nabo batanga ibitsi mu izina rya Yesu abakobwa n'abahungu iyo mpwemo irekure rekura 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 mu izina rya Yesu urakoze mana urakoze urakoze ku deliverance ukiraba urakoze kuri kura gendera urakoze kuri ya mukobwa ikora kumbagara hasi iyo mpwemo ikuveko mu izina rya Yesu ndatwitsinzi ubugome bw'Imana ivyo Imana yateguye kuri wewe kazoza Yohana gufise ko ivyo Satani yanyaze bigaruke mu kano kanya mu izina rya Yesu urakoze urakoze mana hari mpwemo usambanye sinzi igituma no busa mwe busambanye iri kwirahunga kwa basambana ku matelefone akiri kubohoka ijambo libe rizima muri mwebwe ijambo liba hindure wizira ya Yesu mana urakoze kubana kuragendera uri amona kwa igicuri agwa epilepsi agwa intandara wizira ya Yesu yo mpwe mu intandara ikure kure umujeme akiri muto akiri ubohoke bahoka bohoka ndagushima kwa no kuragendera mana nibesho kwa ragendega nibesho kwa bohoka agwa imigongo ndatu ibuzima shima shima kwenza kwa gendera aho bara harabona ko arabara ku mubiri haba ku maguru haba ku mutwe haba ku maboko munda ingwa zo munda Yesu urakoze 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 kuri ya muntu agwaye fwa afise ninda izimvye ukora nyivize mu bitaro wama wafashe ariko ni wizere izere kumize kiganza kunda wizere Yesu arashoboye ibidashobokera n'abantu bidashobokera abaganga birashobokera Imana mana urakoze ko mugendeye umuntu afise ikibazo cy'amahaha amapumo yukoroye urakira na maraso akiri kukira mukano kanya ndakwi ubushobozi urakoze mana kuri ya mubiri n'inzu yawe ibitagana neza byose bitunganye mu izina rya Yesu urakoze mana urakoze kuri ya muntu adagishaka no gufungura igihe cyose ushaka gufungura biranka ufata ibinini kuri sho gufungura ndasabye mana ubumugendere ubushobozi bwa ubeko haleluya hari umuntu akora bohoka mu izina rya Yesu kahise wa muri kuri imvira byaheze ibintu byakomereye nabi haci imyaka wa mushaka kwiyahura iyo mpwemu yo kwiyahura espia suicide ikure kure mu izina rya Yesu akiri kubohoka urakoze mana urakoze kuri ya couple maze imyaka mike nta myaka itanu muramara ariko igihe cyose mugeragaza gusama biranka niyo bikunze inzi kivayo ariko icyo kintu kibaziritse ndavuze ni gicike mu izina rya Yesu urakoze mana urakoze kumugiye neza uri ya mugabo atagigira imbuto umugendere mana mu buryo budasanzwe agira imbuto agira ubuzima ashobora kugira uvyaro urakoze mana kumugendeye uri ya mudamu maze imyaka umunani atarashobora gusama ama ugendere mana imana mana urakoze urakoze kuri mugabo akisi kiyo cy'amafisigo hari umugabo ukora nyiviriza asenga amazi giye kinini agenda na sonde imwanya wose ahaja hose ndagvuze n'imana kuri kano kanya abo hoke akiri kubohoka ugiye gushima imana atasonde ufise abaganga bakubwiye kuzoguma na sonde gushika upfe ariko Yesu arabihinduye mana urakoze kumubohoye mana urakoze kumuhaye kwidegembya mu izina rya Yesu niwe uramvura ikiganza niwe ukora ibidashoboka abana b'abantu uriya muntu afite ikibazo cya kanseri umugendere mu izina rya Yesu hari umudamu akora nyumviriza afite igihute mu gitsina akiri gukira abakobwa bafite ikibazo cy'imisonga myinshi iyo bagiye mu butinyanka mu izina rya Yesu ubushobozi bube kuri wewe ndagusabye ushyire ikiganza w'abara utazashira ushyire ku mutima mu izina rya Yesu hari umuntu akora asengera umubyeyi wiwe ari mu bitaro akira ubushobozi izere bibe nk'uko wizeye mana urakoze kandi uragendera hari abantu bakora bohoka hari umuntu afite ikibazo yumye mu kanwa usanga atana mate ufise Yesu akugendere umuntu afite ikibazo cyo gupira ivyuya cyane umudamu akuze kuvugiye muri menopause ubwo muri kuri abiri ivyuya imwanya wose Yesu akugendere mana urakoze ko mugendeye mana urakoze hari abantu benshi bakora gendegwa hari ubushobozi hari imigozi ikira cika hari umudandaza ariko arasenga kare waradandaza ibintu byose bigakunda ariko ibintu byose birugaye waragerageje warasenze ariko izere mu izina rya Yesu ibyo satani yaboshe bibohoke mu kano kanya ndavuze n'ibyo satani yaboshe bibohoke mu kano kanya urakoze mana ari umudamu ugasengera umugabo wiwe umugabo wiwe atagishobora kurangura amabanga yara urakoze mana kuri iyo mpisansi sexuelle ubohoye mu izina rya Yesu urakoze mana urakoze ko ari wowe ukiza umuntu afite ikibazo cy'ama intestin izere ko Yesu agukirije ibidashobokera abantu birashobokera imana mu izina rya Yesu ari umuntu asigaye agenda yunamye akiri muto ntagishobora no kugororoka kubera umugongo ndagira ndakwature k'ubushobozi izere ko Yesu agukijije hari ikintu uri kumva gishushe mu mugongo gororoka utambuke mu izina rya Yesu data urakoze ku ndwara nyinshi ntabwo ndavuga wowe urazibona ndakweresa abahungu n'abakobwa abagabo n'abagore bareko barasenga mu kano kanya ibibazo byawe ni ubizi indwara zawe urazizi wizeye wese umugendere urakoze ku ntaye tugiye kumva urakoze ku migozi icitse nubwo ntakuvuze nubwo ta manifestation ariko wizere ko Yesu akugendeye haleluya uzushinge ntahe ni benshi babohotse icyubahiro cyose mana n'ukuganza ibyawe ubu niyo bidashira ni mu izina rya Yesu nsenze nizera amen. Umuntu azobona imenyetso bigaragaza ko yakize canke akaba ashaka kwakira umwami Yesu ugira aronke ubwingo budashira ushobora guhamagara ku gasaraba amajana 2576 11 11 73 plus 257 76 11 11 73. Kuwa muri Canada cyangwa muri Amerika mushobora guhamagara ku 63 462 93 52 613 462 93 52.
Nize ko mwubatswe ntimwibagiye gufyonda kugakenge kugamumenyeshwe igihe cyose dushizeho ikiganiro gishasha muhezagirwe cyane.